part jamani mimi kama OG, mimi kama MC. What markets you use your work?
Yeah.
Hapo, wewe unasemanga kweli.
Bana nilitolewa kwa stage.